kachanya ba agba uchenya la ajoku ase ba mundu ba zakọ ba kpo
isin
awona we kpochere ba gba manje wesi ndu ndu ilo nzube chi nwa ba gwolu nkata chuwi la lutani ive chujuro la natakwa na tonya bi ba ina ajonu wesi tata ri ko bia ikwa ni ni iloma eh wesi iloma obia kwanyeri na ola bia bia na obugu na ola bia bia na obugu mami kinye ive oji abia na obugu na onya bi bo na ajo
isin
inye ive oji abia na obugu obia ko zo opa di mpa zo opa di ke asi gi me go se ive je wo na oge wa alusi alusi na olia na alusi na olia na alusi chi go se ive je wo la alusi chi se ni ru olia na ive nwete ko nwo opa moto na obura alu olu ono do mo obura alu nuta ma na ozu chu nuta nwo ozu chu mo mo na bia
na ni ko chao
ah na ive oji makia na is na yogo se gi wo mbo oji na wo ni ma ni di le nne 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 do ke le isi eku na ele ai se ba abu na anya anyi ai se bi fa aro ana agu ki me ba tu gosi na ndu nwa ru nzu pechi
ise
eh me ba tu nneku ibe gosi e site na ngbanwo onodi a site ko si bia ije obia le ba bunyi tie na ogodu enu na anya bi ba na ajo wo
ise
eh we na po ku give day boy ai se na ike na eri nne ai se gidi jide kiji eh ni ele iwe na osu nu ndo to agba nje nu nu anata akwa na ngude gwo nwa agbo na nu mo ku no ye sili chi wu de boyi unu wo ara ndu mmili unu wo ara ro bu na agu iwe si be nna nya wu nzube chi iwe si ku nne a si iwe si ku nne ni ku nne nna ezume ezu nya na nzube chi unu ni ne gbogote seyite na enu ana ka unu bia lie ire unu ndi chi eh mu mo ku uno biaba andi ichi nwaanyi uno biaba ma arobu na agu osi na isi na mmili na ori mmili fu oba oje sirelu nite wesi uno wu ndo otu ogba nje eh ndo mmili uno bia ku uno kele oke nku uno na onya bi ben de ti di bia wesi bi ko onye ku nya ku obie na o machara ndo do ndo ma ya bu ndo nwala anwu wesi ni wa na ayo zu uno wo no nwere otutu oku eh no no ru ye si ni ije we go see ma unu ni ana abai ma konu unu ni ana aba akwuru no ye kunu wetel ko ji ya emelu unu nke dibe na obu maka no unu na eweta aka jaja na ebuta onu manu manu we si na mu chi buzo we gwo nwa gbe mmile nwile ozigbondu aka jo Ugoebenaja gbara mbo eje gbe ndi ile si na na ayo unu eh obia je na akpaka asu na nke na unu nne anzu be chi ugbu mbụ ọ bụrụ onye mbụ ọ bịa ghara abụ onye nke ịbụọ ma ọ bụ onye njedebe achị ụmụala iwu nna emelụ ndị ọzọ melenie iwu nna emelụ ndị ọzọ gọzie na ya gọzie na akara aki ya menụ ka ọ bụrụ nnukwu mmadụ ka ọ dụlụ ya na mma ọ dụlụ ya na mma ọ na-elotu unu nke ọbụla ozi si zie unu na ahịa na-ezi na-eme ka ozi unu na-elu unu aka wee si biko nu gbuo nu mgba gbuo nu ọgụ gbuo nu ụkwụ ọnụ gọzie na anyị n'iru ọlụ anyị ka ọ bụ anyị dobe ele ka ekpere anyị dobe ele gọzikwuo nu ndị ọzọ niile ndị anyị na-alụ ụlọ ọlụ ndị anyị lụgoro ọlụ ma ndị anyị ka ya alụ ụlọ alụlụ a sị iweọma mebela onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị dị n'imebe ma ụmụ nwanne anyị ma ụmụ ada anyị ma ụmụ nwa di anyị a sị na iweọma ka meelụba mekwuola anyị nwa na onwe anyị kwụ n'orimi ana ọ dụọkwa na anyị izi anyị akwụrụ n'orimi wee na-eta wee sị biko nu ihe oyi iyi ka ọ na aragana ka ọ na aka nsike na gozienu ndị ikwu na ibe anyị ma ndị ọyi anyị ma ndị agbata obi ndị na-echekwala anyị ezigbo echi a sị ka ọmaka meele onye ọbụla na ada eziokwu a sị na nzu ka m ji n'aka wee kpọkọ onu ụwa ọra arụpụ na aga ezi na-ezi ya na ezie na-ekwe na edo ka ọ ga-egbu oyi ya wụrụ odo n'igbu wee sị na ọjị ka m ji n'aka wee kpọtụ onu kpọtụ ochi m achi onye adị n'ezi wa anara eme ya wee si biko nnọọ n'isi ya bụ nzube echi ugwu mba anyị dere ọlụ n'isi ya wee si iwe wee bụ n'obi nzube echi iwe ọbụla ọ yọrọ gị bụ orimilie a sị nke ị nabata ọ bụrụ na ị na-agbụ ya ụta a sị m biko ka ị gbadebezie ya ụta ka ị nabata ya mee ebe elu ya iwe bụ mkpị ya gị bụ chiede ebonyi iwugo na ọ bịa akwụkwọ n'orimi ịhụ m nye aka na anyụ kamịrị ọnụ ọgbọ ọgbọ anyị zadu n'ụkwa na-akwa agbaji What's in I do channel? Isn't I do channel? You want my man and I raise you.
I'm
not you know to Kaitan, even other chicken and done and I'm doing it. And then there's a call and a novel.
He said,
I will like and what I mean when I can bear the same way, but I can't what I'm not quite doing.
He said,
eh? Can you, madam? I said, Mazion, you call them, you call road. Eh? There's a good one. You know, Gozier, Akalakan, 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 Chaki, Makanu, Gobuz, or Chaki. Ilama call I will lose the bait.
He said,
oh, I will let him man out.
He said,
walk over here, Nanya.
He said,
why have we an onion?
He said,
do you nearly a can? I have to run that cool. Or to jam my van or they will boom.
He said,
what's in you want a mare agag and going on wagana? What's in you want a mare and we see you will see it. You want a mare when we see.
He said,
I am a never beluga, but can see the other. I have no shop. Call corner, do a rebel. I see work all one, not more than one equal leader. What's in your job, yeah? I saw you have a large one, only a boy, John Kibunia.
I
won't add your wine, only a boy, John Wine, Bunia. I
will
add your mom, only a boy, John Mobu, Mondo Twine. Let the line it then, nor Ryan Golly, and he got your novel.
What's
in my knock at the Nisho wine? Then you see my name on Ebbe. I'm a kind of mellow in your bun and I will be joking.
This
is the name of the lodging. Yeah? I see you, I know you're a woman, my woman, I know you. I can hello, dear boy. Ishmael, one. I can only get a board. I see all the hours I'm going to go and get up at an afternoon of the day, but all of the virtues. I see no other wallow. It's virtue, no orgy. And orgy, I'm at Bella, at Bella, no idea. Eh? I can a luno. I can a luno. I can a luno. Luna, but I got a moon, we have an orgy. Eh? Na bacha ga munu ya gba na oji. Gosi ni no ire ku ka na eme. Eh? Gosi no ire ku ka na eme. E ke na mu na isi no do ni gupu. Wa ga lu ko bu nu nya bu munu. O do ni gupu.
Si,
a ti no do ni gupu ya wa na. A ti mo isi ko ara don zu bechi. I'm a wonder Nigeria, I did a wonderful work. I should not attack you, and I have one Burana, I have one Burano, and to see Karu Radon debate in Unu Arabi, and to see Karada don't debate, and I thought that even Unu Ada don't debate. Who yada do Babondo?
I have
a wonder that don't debate in Unu Ada do Babondo.
It's not a divine alone.
I can move to Betty Ugumba. No, it's just a call, I won't. Oh, when you visit a China visit, and you have visited Pedro. And those children and those children. And then I got that way out, and then me out, and then me. I should not be the Tata, I don't even know how Yana. When the comments break you out, I see Moon worrying. You want for the meeting to break you game on Yan, you out, and I see to break my line. I like you, you know. I should know how one old. Now I'm to be a chick and I'll tell her, now we should be a chick in bed. Upon Kondo to a bunch of young men to be a chick in bed. I should go to Bella. Eh, no old. Now I can't win. Then Melon Denny, I can't win. I joke. And that's your mother. Or when that's your mom. And don't I be a last album to be a chick, the video tata gala. Yanazia. Eh? Ndusin and Zubechi Amarala, they way we had to start and Yana Zara Gana Nanambia. Nkome Reko Gazelia. Hm? Yavun Zubechi. I see one my Apollon Zubechi. I want my Bobia Runeke. Not Bobia Noy. Not Bobia Nam. Not Bobia Nampo. Yavun Zubechi. Amaka Melia.